na maboga yao. Ola wamebaki na matango yao. Awa misiri na pilau lao. Tumewaacha na uchawi wao. Ola wamebaki na miungu yao. Tumewaacha na ushamba bam 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 bam. Ola wamebaki na ushamba bam 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 bam.
Slicer.